Masike sibone uba singambhala na u-0,36 njenge-fraction. Zininzi ke iindlela zokuyenza le nto ukuthatha i-decimal uyitshintshe ibe yi-fraction. Kodwa mna indlela endithanda ukuyenza ngayo kukuthi u-0,36 uyafana nokuthi ngu-36 kwizinto eziyi-100 ngoba u-36 u-6 lo ukwindawo ye-hundredths okanye ukulaa ndawo ekuthiwa zingaphi kwizinto eziyi-100. U-3 yena uyindawo ye-tenths okanye uthi zingaphi kwizinto eziyi-10. Ithetha uba u-0,36 uyafana nokuthi ngu-36 kwizinto eziyi-100. Ngolu hlobo ke ngoku sendiyibhalile i-fraction. Kodwa xa ndijonga la manani amabini kukhona inani endingalithatha ndohlule wona omabini ngalo kungashiyeki nani lingaphandle. Eli nani lingu-4. Ithetha uba ndizawuthi u-4 ungena kangaphi ku-36, ungena kayi-9. U-4 ungena kangaphi ku-100, ungena kayi-25. Ithetha uba xa ndimbhala ke ngo-0,36 njenge-fraction uzawuba ngu-9 kwizinto eziyi-25. Sibe sigqibile.